Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi. Nshuti namwe bakunzi ba RPA kaze muri ano makuru y'Ikirundi yo kuri uyu wa mbere genekerezo rya 2026 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2021 kuri mikro muri kumwe na Bob Rugurika. Ingingo nkuru zigize ano makuru ni izi. Abanyororo bagera ku 2797 nibo barekuwe mu gihugu cyose n'ingingo y'umukuru w'igihugu yo gutanga ikigongwe, abandi ngo bazogenda bararekugwa buhoro buhoro. Kuri uyu wa gatandatu naho ibiro by'umukuru w'igihugu n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu n'umutekano ngo bararungitse intumwa zijya kugira amatohoza ku byagirizwa musanire wa komine Buganda mu ntara ya Cibitoke byo konona abana bato babigeme no gusindikariza ubuzima abanyagihugu arongoye. Kuru no wa 2026 ndamukiza ugwaruka rohorikiye mu muhari mpuzamakungu Mijebe ruhamagariro gwaruka bwose bw'u Burundi guhagararira agateka kabo na demokrasi mu Burundi. Ni nyuma y'imyaka itandatu ubwo gwaruka ruhagurukiye rukiyamiriza iho nyango yagibwiriza singiro ryakozwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu kwihagira ikiringo kigira gatatu kitari cemejwe n'amategeko. Umugwi w'abanyepolitike, abasirikare n'abapolisi bagirijwe ngo kuba baragombye guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 bariyamiriza urubanza ubutungane bw'u Burundi buheruka kubakira abadahari kandi batanarumenyeshejwe muri ano makuru muraza kubikurikira. Leka ano makuru tuyahere kubijanye n'intwaro ibereye aho ngo hari imigwi ibiri, umwe uvuye mu biro by'umukuru w'igihugu hamwe n'uvuye mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yagize urugendo muri komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke ku munsi wa gatandatu hamwe no kuri uyu wa Mungu urangiye ije kugira amatohoza ku rupfu rw'umutama Eliezer Nahimana w'imyaka 76. Uyu mutama akaba yacikanye ku munsi wa kane uheze inyuma y'uko musantere wa komine Buganda Pamphile Hakizimana amufunze ngo amurenganije yongera yanka kumutabariza mu gihamagara yaramukitse mu munyororo aho nyene muri komine aho yarafungiwe kandi yabanje gukubagurwa n'imbonerakure. Bamwe mu banyagihugu wo muri Buganda basaba iyo migwi yose gukora neza amatohoza kugira uyo musantere abanyagihugu banagiriza yandi mabi menshi akubitwe intahe mu gahanga. Reka ubunaho tuvuge ibijyanye na gatoya kazina muntu aho umuryango w'umutama Vyumvuhore Martino wo ku mutumba Gashiro zone Rugazi komine Kabarore mu ntara ya Kayanza utabariza uwabo yabuzwe irengero kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Uwo muryango uvuga ko uwo mutama yagiye kwahira ubwatsi bw'inka ziwe bararindira ko agaruka barabura, ubu bakaba bafite amakenga ko uwabo yoba atakiriho. Narijyango iryo shamba yagiye kwahiramwo atari ubwa mbere rizimiriramwo abantu mu nyuma bagatogwa ibiziga. Kurikira umwe mu banyagihugu wo ku mutumba Gashiro arigana uko byagenze.
Amahamagara keshi Maritino yaba ku musozi wa Gashiro zone Rugazi. Uko byagenze, yagiye kwahira ubwatsi bw'inka mu ishyamba nk'uko bisanzwe mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu itarike 21 mu ishyamba bita Ikigereka kirenganye ushishikira ahantu bahera hari ubwatsi bwinshi bita mu Nyakibanda. Rero bararindiye ko ataha barabura kugera baza kumurondera, baramurondera ku mugoroba baramubura, hama ku wa kane baravuga ko basubira kumurondera, imvura icagwa ari nyinshi cyane ntibyakunze. Hanyuma ku munsi wa gatanu abasirikare baca bakaza kuza guherekezwa n'igihugu bakongera bakaza guhita bakaraba baramuhebuye. Rero gushika n'uno munsi ntiyigeze aboneka. Ni ukuvuga ubu abantu bari mu mabaro adasanzwe na cyane cyane umuryango kuba barabuze umuntu batazi icyamujyanye bari mu marira n'amaganya akomeye cyane. Burya iyo ufubye wawe uramenya aho umushize, ariko iyo utamufubye uguma wiyumvira ngo nkeka azogaruka bitagikunda. N'ejo ku munsi wa gatandatu bari bagiye kongera guhiga barahiga mu kibira cyose barahebura kwe gushika n'ubu ubu rero ntaraboneka icyo zero nimba kiriho canke yo bayarishwe canke yaranizwe kushiko no munsi nta muntu abizi usije shamba rihora rinigirwa mw'abantu kimenye n'ababanega aho rimwe rimwe abantu bagenda ntibagaruke hari abantu bashika batatu bamaze kugenda ntibagaruke bakabatora ibizike twagerageje kwicyura intwaro ntacyo zafashije na gitoya baravuze bakabona mugende muhige umuntu turamuhebura
Mu bijanye n'ubutungane naho abanyororo bagera ku 297 nibo barekuwe kuri uyu wa mbere mu gihugu cyose mu isekeza ry'ukurekura aha bahawe ikigongwe cy'umukuru w'igihugu ryatanguye kuri uno munsi umushyikirangaje w'ubutungane akaba yamenyesheje ko iyo ngingo izotuma abakenyezi cyo kimwe n'abapfungwa bakwije bitatu ku bya bine by'umunyororo wabo ngo basohoka ku bwinshi kurikira Janine Nibizi n'umushyikirangaje w'ubutungane
Nyere cubahiro mu gufata iyo ngingo yashimikiye kandi no kubatishoboye na cyane cyane abakenyezi abana bafitanye ingorane n'amategeko abafungwa bafite ingwara zidakira hamwe n'abagendana ubumuga abakenyezi bagiye kurekugwa ku bwinshi aho abibungenze canke abafisa abana bagiye gutaha bose abari mu mabohero agize igihugu cyacu abafungwa bafise ingwara zo mu mutwe abafise ubumuga butandukanye bugaragara bwemejwe n'umuganga azwi n'amategeko bene abakwije bitatu bya bine by'igihano baciriwe nabo nyene bagiye kurekugwa bose uko bari mu mabohero atandukanye tukanabatangariza kandi ko nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu muri kino kigongwe yashoboye guhebera kimwe twita amande abaciriwe uruhande rw'igihano co gufungwa ayo mande yashoboye guhebera abanyororo bamwe bamwe kugira ngo nabo baje mu bataha na mande ashika ku miliyoni 339
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye na wenyene yashikirije ijambo aho yasavye umushikiranganje w'ubutungane kwitwararika ko atamuntu yosubira kurenza ngo amezi atatu afunzwe yataracirirwa urubanza yanagarutse ku bapolisi bafungira abantu ubusa mu mpera z'indwi acasaba ko ababijejwe babikosora tega amatwi Evariste Ndayishimiye
turifuza cyane yuko atamuntu yomara amezi arenga atatu afunzwe ataracirirwa urubanza kumucamanza n'umuhamagaro kuko bigira umutima w'ubuntu bonereho n'akajya gukebura cyane cyane mu nyamiramabi hariho umuntu abafitiye umwendo wundi agatabwira umupolisi ngo bakuru bawe ngo kuwa gatatu no kuwa mungu sobazi wabari ngo mumfatire umumfungire ngo zoguhako agahengera ku wa mbere mu gatondo abakuru baje agatamurekura ibyo turabizi mbere yuko ngira Imana icegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi akari ngaha murazoza muri iki shajya ku makomisariya ku munsi wa gatatu no kwa Mungu icyo muza muri irabi hanyuma uza bayagize ibyo ahanwe nta gufungira umuntu busa
abanyororo bangana 441 ku banyororo 900 bamaze gucigwa imanza ngo nibo begwa n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu abatarekuwe uyu munsi ngo bakaba bazogenda bararekugwa buhoro buhoro mu minsi iri imbere tukivuga ibijanye n'ubutungane bw'uBurundi abanyepolitike batavuga rumwe na leta hamwe n'abari mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano bariyamiriza urubanza rujanye n'igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi ryabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bavuga ko urwo rubanza ruhengamye mu rwandiko rwabo rwo kuri uyu w'Imana abo baciriwe urubanza rwo guherayo bahimiriza abarundi guharanira ishyirwaho ry'ubutegetsi bubaha icyubahiro reka mugenzi wacu Mahoro Francine atubwire ibiri muri urwo rwandiko
urwandiko rw'abarundi baba 200 bagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi rusaba abanyagihugu kutihebura ko ahubwo boguma baharanira gushyiraho intwaro ibubahiriza abanyepolitike batavuga rumwe na leta bari kumwe n'abasirikare n'abapolisi baciriwe umunyororo wo guherayo basaba n'amakungu kudaha agaciro icyo bise inkinamico y'urubanza kwaho nyanze ibintu byose biranga urubanza rudahengamye ubwo rubanza ubutungane bw'uBurundi uvuga ko gwaciwe mu kwezi kwa gatandatu mu 2020 ishikirizwa ryago rikaba ryamanitswe ku mpome za sentare ntahinyuzwa mu ntango z'uku kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 abarundi basanze nka bose barahunze igihugu bavuga ko urwo rubanza buhengamye basigura ko kuva rutangura amategeko ayajanye no kumviriza impande zose hamwe n'ayandi mategeko yose ajanye n'urubanza nyago atigeze akurikizwa gushika rucibwe ubu rwandiko rwasinywe ko na Leonidas Hatungimana hamwe na Alexis Nduhije ku izina ry'abanyepolitike abasirikare n'abapolisi rusaba intwaro ya CNDD-FDD guhagarika kubiba inzigo n'urwanko mu banyagihugu abanyepolitike bari kumwe n'abasirikare n'abapolisi baheruka gucigwa ubwo guherayo bakagabisha ko ibyo bishobora gutuma Uburundi busubira mu kaga nk'uko byagenze muri kahise
abandi bahamagariye muri rusangi ugwaruka kudacika intege bagakomeza nyabunanga urugamba rwo guharanira demokrasi mu Burundi n'umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi mijebe mu mpunyapunyo bakaba babishikirije kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2026 ndamukiza aho bibuka imyaka itandatu irumanye abarundi bahagurute bakiyamiriza ko uwahoza arongoye Burundi Petero Nkurunziza aho nyanga amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro mu kwitoreza ikiringo kigira gatatu kitari cemewe n'amategeko kurikira inarukundo Karene Kelly arongoye umuhari mijebe
uno musi rero umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi mijebe washatse kwifatanya n'abandi barundi mu kwibuka uyu munsi twibukanya iteka abarundi biteye mu kwerekana ko badashigikiye na gato intwaro zigomba gusubiza inyuma igihugu mu kutagendera ku mategeko nashane cyane ko amasezerano ya Arusha yari yatumye abarundi bagira gahengwe inyuma y'imyaka myinshi bari mu ruhagarara rw'intambara inyuma y'imyaka itandatu rero irangiye abarundi berekanya kari ku mutima intwaro ya CNDD-FDD igahitamo kwica amatwi ahubwo ikabashuhira ku ipolisi n'imbonerakure gushika n'ubu akabatamwidegemze uhari ku Barundi akabata n'ubutungane bwigeze buhaba ngo batunganirize abahohotewe hamwe n'imiryango yabo mu muhari mijebe rero twagomba gusubira gutera intege abarundi bose n'acane cyane ugwaruka nk'uko biri mu rwandiko twasohoye ngo bagumane umutima n'ubwiyunge nk'uko babyerekanye mu 2015 haba ku bari mu gihugu canke abahunze ko nubwo urugamba turimo bwo guharanira intwaro ishingiye kuri demokrasi nyakuri rutoroshe ariko tugumye umutima ugufise wese ico yatanguye gukora agume ku kivi ikiruta byose abeho tubeho mukuri ishaka n'ubutware mu kwitaho no kwitangira abandi nta nkeka niyo nzira izodushikana ku Burundi bw'amahoro n'iterambere twifuza ikindi kintu nyamukuru tuvuga tuti nubwo amakungu biboneka koko ko bagomba gusubira kuvyura imigenderanire n'abagize guverinoma y'u Burundi batitaye ku magogwa n'amacwa abarundi barimwo bayatewe niyo guverinoma nyene ko bitoduca intege na gato kuko n'ubundi agateka kagwanirwa na nyene ko kandi nk'uko bayivuga ikitakwishe kiragukomeza kikagukiza duharanire intsinzi rero kuko twarondera ku bitariki 2026 ndamukiza mu 2015 intwaro igendera ku mategeko yubahiriza agateka kazi na muntu ku mpande zose kandi ku bwa bene wacu babitaharije mu buzima tutibagiye n'umunsi General Major Sihem Ndayirukiye we yemeye kuja ku ruhande rw'abanyagihugu ku bwo gukunda Burundi n'Abarundi
mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate mu kanya tubabwire ibijyanye n'umutekano
erupiya
abantu batanu nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu ntara zitandukanye z'igihugu muri inji twaraye dusozereye muri abo babiri ngo bakaba bishwe bagirizwa uburozi ni inkuru ya mugenzi wacu Elvis niyo mungere
muri abo bagandaguwe harimo umutama yitwa Melchiade Bihompore w'imyaka 70 n'umukenyezi we Peronika Munanaga w'imyaka 64 bishwe batema gucuma ipanga ku mutumba nyagutoha zone Rusengo muri komine n'intara ya Ruyigi ku wa gatanu heze amavukura ava muri komine Ruyigi avuga ko umuryango wahora wikwekwa uburozi abantu batandatu bakaba barafashwe ku mva z'amatohoza mu ntara ya Cibitoke umutama yitwa Eliezer Nahimana batazi yacombo w'imyaka 74 yapfiriye mu gasho ka komine Buganda biturutse ku mahiri yari yakubiswe n'imbone yakure ku itegeko rya musitanteri wa komine Buganda kuwa kano heze abanyagihugu bo muri komine Buganda basabako ubutungane bwokora kuri uyu wa kabiri uheze ikiziga cy'uwitwa Jamari Ndayishimiye aturuka muri zone Gatumba komine Mutimutsi ntara ya Bucumbura cyatowe ku mutumba na zone Minago muri komine n'intara ya Rumonge ababonye ikiziga bavuga ko uyu muntu yishwe anizwe imbere yo gutabwa ku isengero gaturika ryaho mu Minago uyundi yishwe muri ino nzu twaraye dusohotseye n'umuntu atashoboye kumenyekana ikiziga cyiwe cyatowe kuwa mbere uheze ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke amakuru ava mu rugo bavuga ko umukuru w'umugambo CNDD FDD mu ntara ya Cibitoke ariwe yagitwaye ahantu atashoboye kumenyekana abanyagihugu baho basaba ko hoba amatohoza kugira bamenye uwo muntu wari we ahari n'icyatumye yicwa
Reka ubunaho turabijanye n'intwaro ibereye aho abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko bamaze amezi arenga 5 bataronso agafashanyo bikora ko mu buzima bwabo bwa misi yose mu gihe bivugwa ko hari umwe muri bo yitavye Imana kubera inzara. Abo banyeshuri basaba bashimitse babijejwe gukura icyo kibazo mu nzira ibintu bitarayangara. N'inkuru ya mugenzi wacu Chantal Iradukunda.
Abo banyeshuri bo mu mwaka wa mbere bavuga ko babayeho nabi cyane kubera ko bamaze amezi arenga 5 bataronka gafashanyo gatangwa na leta. Bamwe muri bo ngo ntibakitonda mu ishuri, bikavugwa mbere ko hari umwe muri bo yarazwe ku izina rya Joera Nindorera aherutse kwitaba Imana biturutse ku kubura ibyo afungura.
Ubwo banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bagafashanyo yakitwa Probus bahora turoka mwaka wa mbere kuko mwaka wa kwezi kw'11 ntibigira bakaturonsa. Abantu twaje tuva ruguru twaragize ingorane zo kuronka amazu zo gufungura mukaba no kuronka impapuro kugira ngo tufotoze ibyigwa. Ingaruka mbere zose ni ukwibonekeza kuko ku igenesha rya 41 mu kwezi kwandamukiza umunyeshuri witwa Joel yavuye yitaba Imana ivuye kuboko kurizo kujya kandi twamutabarije. Yarwaye arabura imiti yafashe akayifatira ku nzara, reka n'abandi bararenze ntibati tonda mu mashuri.
Icatangaje abanyeshuri nuko inyuma y'iminsi 3 gusa umunyeshuri apfuye haciye hasohoka urwandiko rumenyesha abo banyeshuri ko abambere batangura kuroswa ako gafashanyo kuri uyu wa 26 ndamukiza. Bagasaba leta ko yoza iratanga gafashanyo ku gihe ibintu bitarayangara.
Amaze kwitaba Imana ko bitona abiso ngo baserukira abanyeshuri kuko bamwe muri bo bakorana nabo bayobozi ba kaminuza bacyo bashobora urwandiko ngo akabafashanyo kubera ku wa mbere ukatso bakari. Duvise rero n'ukuntu agafashanyo kabura yabitwa ngo baduserukira tukababaza bakatubwira ngo dutenye. Rero n'ukuri turasaba leta idufashe izagira twishe agafashanyo kaboneke kugira ngo dukurikirane ikigwa neza.
Uruganda rwa Erupeya rukaba rutashoboye kuronkaja icitegetse komiseri ajejwe agafashanyo muri kaminuza y'u Burundi. Mu gihe rero abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere batanguye kuronka ako gafashanyo kuri uyu wa mbere, abo mu myaka ya 2 na 3 bobo basabwa kuba barihanganye kuko ibyabo ngo bikiriko birigwa. Nkuko biri mu rwandiko rwatewe umukono n'uwuserukira abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi kuri uyu wa 24 ndamukiza.
Tukivuga ibijanye n'intwari bibereye nyene abanyagihugu bo mu Gasenyi Nyakabondo mu ntara ya Bujumbura bariko birukanwa mu matongo na leta bayisaba kubasumbusha kuri ayo matongo bobo bavuga ko leta yabanyaze. Ibimaze kononekara ngo akaba ari byinshi kuva ibaburije gusubira kurangurira imirimo yabo muri aya matongo nk'amafaranga baheraniye amabanki kubera amadeni bafashe ngo atera yiyongera. N'inkuru ya Eloge Kwizera.
Kuva leta ifashe ingingo ibuza abanyagihugu bo mu Gasenyi Kabondo kurangurira igikorwa na kimwe mu matongo yabo, abanyagihugu bavuga ko batakigira ayo bacira n'ayo bamira. Benshi muri bo bakavuga ko mu kugura ayo matongo bari bafashe amadeni mu mabanki. Uyu ni umwe muri abo banyagihugu.
Aha twebwe mu Gasenyi Nyakabondo turagowe barabuze n'uwo turirira. Kuva bafashe ingingo yuko aya matongo yacu afashwe na leta, amazu tubamo ngaha twayubatse mu madeni y'amabanki. Amatongo turibamo ngaha twayaguze benshi mu madeni y'amabanki. Amabanki tuguma tuyariha inyungu aguma yegeranya. Mugabo twebwe twaje twumva buramatarata ngo kirazira kugura kugurisha cyangwa kubaka aha hantu ngo kuko leta irahakeneye.
Bwabo banyagihugu rero uruhombo ni runini kuva iyo ngingo ifatwa. Benshi mu batari bwaheze kubaka amazu yabo yarasenyewe n'imvura kuko n'ubugira ngo aje gusanura igipolisi kitamukundira.
Twebwe rero ibimaze kononekara n'umurengera ngaha kubera iyo ngingo yafashwe na leta, kuko iyo ugize urakoma abapolisi baba bahagurutse amazu yarahidutse. Ayo mazu yahidutse hatari yanasimwe, ubu turibaza tuti hazoriyande? Ubwo iyi leta yadufatije ingingo izoriha kandi amazu yahidutse itigeze ipima wigeze aza kuturaba aho hantu hafashwe ayo mafaranga yose twakoresheje ari amadeni y'amabanki. Ubu rero navuga ko tugeze aho umwanzi ashaka.
Byongeye iyo miryango yaho mu Gasenyi ivuga ko itaboniye igiye gushira abana.
Hariho imiryango yavukiye
bafite abana bafite amatungo bashaka kwishyu bategereza gusohora abana babo kuko icyo gihe bafashe iyo ngingo ntawe ufite uburenganzira bwo kwereka umwana we yubaka ndashobora no gutandaza ngo amudufaranga araho yongeye kuyicika kugira ngo yubake ubwiwe bose ararira akabuza kugwera ni hamwe tugira tuti ni leta twubaha ni ahandi hoho twatugendera turakoma induru mu ibarabara
amahegitari agera ku 160 niyo miryango yo mu Gasenyi Kabondo iri kisabira umuzibukiro kuri iyo myidogo uruganda rwa RPA rwarondeye buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva ariko ntiyashimye kwishura.
Reka tubandanye ano makuru n'ibijanye n'ibikorwa vya leta aho mu rukurikirane rw'inkuru zerekeye amabarabara mu Burundi. Uyu munsi uruganda rwa RPA rukorera ku mabarabara ari mu gisagara cya Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Icyo gisagara ngo kimaze imyaka n'iyindi kitazi icyitwa ibarabara ryiza n'utwigoro twugusana sana twari twatangujwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura mushasha ngo twamaze umwanya urume rumara. Reka inkuru tubibaze Eric Niyonzima.
Amabarabara nka yose yo mu gisagara cha Bujumbura cyari bizwi ko atsize kaburimbo uyu munsi yuzuye ibinogo bidasiba guteza amasanganya nkuko byiganwa n'abayakoresha.
Ninge muyindi wa ikora gisakiru gaba sabudiye kugikwetera cyamo mukono wundi uri gukwetera cyo atangwa tekanye n'iyindi birateza amasanganya cyane.
Ivyo birunyuka mu gihe cy'imvura atari hakiye imvura iguye urujyano ruza ruhagarara bikunze gushika cyane cyane ku ibarabara Patrice Lumumba ku ibarabara Chaussée du Peuple mu Burundi mu bice by'Hotel Novotel na Leo hamwe no ku ibarabara ry'iruhande y'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi. Ikibazo kinini ni mifurege
irizi iruzura imvura iguye kuri rompo ya kamwe harireho kera irya Novotel naho nyene ase imiduga ikibanza guhagarika iyi imvura iguye uko amazi aruzura n'urumva ntanakimwe kigera gikogwa yaba ibi byo kukanariza urumva ibi bintu byabaha kuri KCB haba kuri rompo ya Novotel imyaka yose byama bimeze uko nta kintu kirakogwa kugira barabi nyene bokanariza ry'amazi.
Agitegwa gutwara igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yari yemeje gusana sana amabarabara yo mu gisagara umugambi wiwe watangujwe mu mpera z'ukwezi kw'icyenda. Ibikorwa byari byishimiwe n'abanyagisagara ariko byahavuye bimara umwanya urumerumara
byarahagaze n'ibyo bari bakoze naho bari bakoze biriko birasaba birasubira gusambagurika ibinogo biriko birasubira kugaruka ega badakoze ijya miserege nakubwiye niyo ikijya konona ijya birakabatera mu mabarabara.
Uyu munsi mu gisagara cya Bujumbura amwe mu mabarabara make agisesuka ni nk'ibarabara Boulevard Dori Prona n'ibarabara ryahoze gitiriwe wa 28 Munyonyo.
Arakoze mwenzi wacu Eric Niyonzima. Reka ubu naho turabe ibijanye n'ubutunzi aho ngo ubukene bw'isukari bubandanya kwibonekeza mu mihingo yose y'igihugu. Ikiro cyategerezwa kugugwa amafaranga 2,800 ubu kigugwa ngo yarenga 3,000 ariko ngo nko mu ntara ya Ngozi ho ibintu bikaba byarunyutse kuko ikiro kigeze ku mafaranga ashika ku 4,500. Ihinguriro ry'isukari Isosumo hamwe n'umuntwaro bagiriza abadandaza ko baduza ibiciro atamvo bafite bano nabo bakavuga ko batagihabwa ikwiye. Ni nkuru ya Aimable Nishimwe.
Ikibazo cike na gisukari mu gihugu nta numwe aragitanga ibisiguro ikwiriye. Ubu ntibikiri ikinyegezwa ko ikena gisukari ryatandukiriye impingo yose y'igihugu aho atanahamwe ikiboneka ku giciro cyashinzwe na leta cy'amafaranga 2,800. Mu gisagara cya Bujumbura mu mabotike nka hose ubu ikiro cy'isukari kigugwa amafaranga ari hagati y'3,000 hamwe n'4,000 ariko kugira bayiguye hamwe mu mabotike babanza kugutegeka kugura ikindi kintu cyangwa iyo batakuzi bakakubwira ko atayihari. Mu ntara zo hagati mu gihugu naho nyene kuronka isukari bisigaye ari nko mu ziwibuye. Mu ntara ya Ngozi hoho ikiro kimwe cy'isukari kigeze ku mafaranga 4,500 naho nyene igatangwa mu kinyegero. Mu ntango za kuno kwezi kwa Ndamukiza ihinguro ry'isukari Sosumo ryavuze ko ku ruhande rwaryo iryo kena ridafise insiguro ngo kuko bahinguye isukari ikwiriye ndetse bayiha n'abadandaza uko byari bisanzwe. Abajeti intwaro nabo bajejwe gukurikirana abadandaza b'isukari bobo batunga agatoki abadandaza ko baduze ibiciro mu gihe isukari ikwiriye. Ku ruhande rw'abadandaza nabo bati ntitukironke isukari ikwiriye. Ivyo rero bituma atawumenya ikibazo nyamukuru aho kiri.
Mukurangiza no makuru reka tukubitire hakujya y'u Burundi aho mu makambi y'impunzi inzara izura inzara mu ikambi y'impunzi z'abarundi iri mahama mu gihugu kibanye cy'u Rwanda uyu munsi ngo impunzi yandikiwe igiceri kijana ku munsi ni nyuma yaho amafaranga bahora bahembwa agaburiwemo kabiri bivuye ku buryo buke bwatanzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR umviriza Reverend Pasteur Jean Bosco kwibishate aterukira impunzi ikambi ya mahama
inkambi kisangura batanga injya cyane cyane batanga ibigori ku muntu mengo byari biro 10.5 ibiro bitatu n'igice by'ibiharage bagatanga makoto iritiro mengo n'iritiro n'igice ntibagiye bagatanga umunyu n'utundi rero muri cyo gihe nta mara mu nkambi yatangwa cyane mu mwaka wa 2016 yatibagiye ni naho bagenda batangura guhindura tukaronka ibiharage ariko tukaronka batangura kuduha amahera mengo ku muntu yaronka 5,000 n'amajanane ariko bagaca baguha ibiharage no munyu niba ntibagiye rero ibyo birafasha mu nyuma byose barabivuga ko doronka 7,600 ku gatwe k'umuntu urumva tugwiza n'umuryango w'abantu ubufite niyo mbindu n'amajanatandatu ku kwezi yari make ariko yarasahiriza mu tuntu ugasanga umuntu naho kuvuga yuko bitari bikwiye ariko umuntu baraga umuntu yaragerageza kugira ngo sanatane arabe yuko ukwezi kohera rero ubu aho tugeze kubera ibihe byage birahinduka nkuko ubuyobozi babitubwiye byage birahinduka ubu abantu amahera baraciye bayamanura ubu tugeze kuri 340 ku muntu mbega bigaragara yuko nyine uno munsi abantu bari mu bibazo bitandukanye by'inzara n'ubukene twabwiye yuko bikiri ku 2,600 ntibyari bikwiye cyawe yumvira rero uno munsi kuri 340 bisobanurwa yuko umuntu ashobora kuba ajya amahera atarenze 100 ku munsi rero ni make abantu barashonje pe ibihe bisanu ibihe nibimeze neza uno munsi byarahinduye na tukija kurondera inkwi ariko dukoresha gaze baraduhaye amacupa ya gaze kandi gaze iraboneka ariko rero iyo gaze utagira icyo biteka ko naho murumva yuko ari ikibazo
Reverend Pasteur Jean Bosco kwibishatse asaba abo bose babishoboye gutabariza impunzi z'abarundi ziri mu ikambi imahama no gusubira mu mutegamatwe.
Icyo twosaba nuko nukuri nk'ababyeyi bacu batwakiriye reka iwe dusaba HCR dusaba PAM reka nize n'abandi bose babishoboye yuko hoba ubuvugizi kugira ngo turabe yuko imiryango yosubira gusubiza ubuzima kuko ubu biragoye cyane kuko nk'abana usanga naho ababyeyi baronka ifu ababyeyi bibungenze abana munsi y'amezi 6 ariko bamwe mu bikoni bagenda babaye ifu ariko murazi yuko ababyeyi n'abandi bose ni ikibazo kinini cyane ni navyo bikwega bikazanamwo ingorane zitandukanye abantu kuja kwiba ubusambanyi n'ibindi rero twasaba yuko ubuvugizi kugira ngo turabe yuko aya mahera ya ratio murabona yuko ari make turabe yuko busubira n'imiburiburi tugacira twari turi canke bakanarenza byo bari byiza
Njuti bagenzi na amwe bakunzi ba RPA nirongaha ano makuru yuno musi arangiriye kuri mikro mwari kumena Bob Rugurika reka ndabashimire mwese mwafasha kanya kanyu ko kudukurikira shimire bagenzanje bo muhinga bw'ivyuma nabo mu ruganda rwo kwegeranya amakuru bakoze ibishoboka kugira ano makuru ashoboye kuboneka Imana ibandanye ibazigama mu banyu no mu vyanyu irindi sango rya yandi makuru akazoba arejo nk'aya mango